Dumelang, o ke lucky wa bua Setswana se se monate. Ke tla leka tota ka bojotlhe go sebolokanya kgang ya me ka Sekgowa le ka Setswana. Gore batho ba bantsinyana ba tle ba kgone go ntlhaloganya. Ka gonne molaetso o ke batlang go bua ke o ke tsayang gore o botlhokwa thata ebile o tla thusa batho ba le bantsi thata. Ga ke tla go tsaya nako ke lebelela ko morago, ke lebelela ko tshimologong ya botshelo, ke lebelela ka mokgwa botshelo bo simologileng ka teng o tla tlhaloganya gore go na le badumedi ba ka nna babedi kgotsa ba ka nna bararo. Go na le badumedi ba thamaga ya bo Jesu, buka e ntsho la re ke Baebele. Go na le bao ba ba dumelang gore motho o tlhodilwe. Ehe, ba re ke the Big Bang Theory. Ba bangwe ba dumela mo go bone ka ntlha ya gore ga ba dumele go na le sengwe kgotsa mongwe yo ko godimo-dimo yo ba thusang mo botshelong. Ke bao ba re ba bitsang re re ke di atheist. Ga o tla go lebelela, ke tla lebelela letlhakore la bothamaga ya bo Jesu. Ke re ke buka e o tla e tsayang o e bala jaaka buka ya tumelo. Ke buka e o tla e tsayang o e bala jaaka buka e o tla e balang jaaka buka nngwe le nngwe. Kgotsa ke buka e o tla e buisang kgotsa o e bala jaaka buka e tla go aga mo botshelong jaaka o le motho o dumela mo modimong. Ga o e lebile, ke batla gore re boele ko go John. John 1 verse 1 ya re, in the beginning there was the Word. The Word was with God and God was the Word. Seo se go raya se re, ga o tla go lebelela gape re boela kwa ko morago ko go Genesi. Genesi o go raya a re, in the beginning God created. Go raya gore tota ko tshimologong ya botshelo Modimo na le teng, ebile ko tshimologong ya dilo tsotlhe Modimo na le teng e le lefoko. Ke ka moo Modimo a na tsaya lefoko a re, let there be light, let there be this, let there be that, when he was creating everything that is on earth. Ka be ke etsa gape kgang ye ke e lebisa ko mokorong o nne morena Jesu a na le barutwana ba gagwe mo go one. Fa a ne a robetse, bone fa ne ba le fa lefopelenyana ga mokoro kgotsa sekepe, mme ba tlalelwa, mme ba tshoga, ba tshosiwa ke sefefo se nne se re se diga mokoro. Ka nako yeo morena Jesu na a robetse mo mokorong a sena mathata, a iketlile, mme ke lemoga gore nne a sena mathata ebile a sa tshoge ka ntlha ya gore na a itse gore tota sengwe le sengwe se dirilwe ke Modimo. Mme Modimo o ke lefoko. The same God is the Word. Ka be ke lebisa foo ke re tota morena Jesu fa ne barutwana ba gagwe ba motsosa ba le motlalelong, ba motsosa fa ne ba tshogile, a ba ba raya a re tlayang, fa ba raya a re tlayang a bua le sefefo a ntsha lefoko. Ke bo bogolo jwa lefoko gore lefoko le ke Modimo. Lefoko le e ntse e le Modimo ko tshimologong ebile ke motlhodi wa dilo tsotlhe. Jaanong dirisa lefoko le le tswang mo molomong wa gago ka pelo e ntle. Dirisa lefoko le le tswang mo molomong wa gago kgotsa mo tlhaloganyong ya gago gore di tle di age. Ka gore lefoko le aga, lefoko ke Modimo, lefoko re tshwanetse gore re le tseye, re le neneketse, re le boloke. gore letle le dire dilo tse dintle mo lefatsheng jaaka Modimo a dirile kgotsa a tlhodile dilo tse dintle mo lefatsheng. Jaanong lefoko le bagaetsho le botlhokwa bogolosegolo jang fa o le modumedi, bogolosegolo jang fa o le mokreste, ka gore o tla itse gore ga o itebeletse o le motho, nako le nako o dirise mafoko a mantle go ithotloetsa, o dirise mafoko a mantle o ipolelle gore kgotsa o bolelele o monang mo se iponeng gore wa mo rata, o botlhokwa, o dilo tsotlhe tse dintle, mme o tla simolola go bona bogolo jwa Modimo ka ntlha ya gore lefoko le la gore o montle ke Modimo, lefoko le la gore wa ithata ke Modimo, ebile ga o le dirisa sentle le kgona go go aga. Jaanong bua Setswana se se monate, e ne e re fela e dirise thamaga ya bo Jesu go go tlhalosetsa lefoko le gore o ka le dirisa jang mo botshelong jwa gago. Ga re re gore Bua Setswana se se monate channel ke channel ya sedumedi, nnyaa, ne ke re fela re dirise lefoko ka tsela e tshwanetseng. Bua Setswana se se monate le Lucky, ra leboga.